Mona Walda urukundo ruri mukumwica yo mambo ni bull hemye jenda vuga ngo izake terio sema meje kuranga video mukanya Mona Walda ariko araririmba yo Muhammad yo ubona neza yuko ari muri Felix nyina ari mu guhera ikigano duri gukora hije yejo cari kiganiro ndiko ndababwira ku vyerekeye Mona Walda na Wiz Designer ni poster Wiz Design ya postinze Mona Walda ari mu kuyo ariko ari amutakambira yuko amukunda yuko ari mu guhera kuhera urukundo rwiwe Maze kuposting yo video nararose izo SMS nararose comments nyinshi cyane bambwira ati Isaac nokuri tutabeshanye Mona Walda na Wiz Design baraberanye turikire kujya hijya nino abo bana baraberanye kuko nabana bari mu rugero rumwe nabana bavugaho ne kuko bitanga bose na new generation na new novuga yuko muravye Wiz Design urumva Wiz Design muravye neza urabona ko ari umusani ariko arajya muri level ya Nigeria international songs aririmba nyine indirimbo zovuga ko ziri kuri rugero rwo hejuru cyane ariko kandi muravye Mona Walda urashobora kumushira muri level zaba Nick Minaj umuravye Mona Walda uramona yuko ari kwaririmba kuri level za international songs antuka vraiment abantu basore bano bana ubaravye vraiment ngene baririmba urabona ko baririmba indirimbo vraiment ziri ku rugero ruri high cyane n'ama video yabo urabona yuko bakuru tu video turi high sana Mona Walda Wiz Design no kuri couple bujye mufatanye byo kandi rero muve mu mifino byotesa vraiment byotesa sana ariko rero ngiye turabibona aho bikobiraja Nikundi kunda binyapiya murumenga biko birabikobira baserie Mona Walda asa nuko yamwishuye Wiz Design ariko aririmba indirimbo yiwe mwabibonye si jewe Valentine ni indirimbo ya Wiz Design indirimbo iryoshe akaririmbo keza ziri no mu ndirimbo jyo nkunda cyane Valentine make me fresh tonight make me fresh tonight Valentine oh afatanye hariya na shaka yo bobo bica bitesa so uko rero biri kose mucamura yuko Mona Walda yishuye ikiriyo cha Wiz Design Wiz ati Wiz ndagukunda Mona ati mwana humura kutabivuze hakiri kare nawe ati mivuge vraiment Instagram yiwe rero Mona Walda ebana aguma yipostingira Wiz wiwe aguma yipostingira kuri Insta story ubona yuko aguma postinga utuntu nyene twa love rero ko ari mu rukundo nyene ruryoshe ariko rero cyane ndikundi vira yuko abantu bashobora kuba ari serio ngo bashobora kuba ari mu rukundo vya vrai nimba atari vyo naho genda cyabitohoza ndabe ko bashobora kuba ari muri kiki cyanke ari serie kuko sanza ari kiki wizinzo mumena murabizi yuko jewe bana ntakunda ibintu vyama nkunda ibintu nyene biri correct bakundana nyene babishire hanze bifata inzira bigira inzira tumenye ati shemeje tu ni uyu wifi yetu ni uyu hama bigira inzira nimuca muvyumva none nane Okay, reka rero turindire aho vyabo bigiye guherera Wiz Design na Mona Walda urabona yuko bari mu rukundo rwasaze rwaryoshe ibintu byaryoshe wa mugani wa muri ririgo ibintu byaryoshe n'ukuri reka rero turindire turabe aho bizoherera Wiz Design yarafashe kanya video nawe nyina cyarakubita kuri stati yiwe ubona yuko yohewe yo mana sha Jevrem ndabiraga aho bizoherera maze twese icyo ndagusaba story y'abantu Jerome ninje mu bintu sindabire kuko nyine murabizi sindabire kuko nyine ndabikurikirana buke ahubwo rege sigaye nukwasa kamera na mikoro ndabakurikire nimba mona azo nyiyamya sinzi nimba wiza zo nyiyama sinzi ariko nibo babitanguje urugamba nibo barutanguje tuzora bahuru uzoherera kandi sinzokwemera ko uzohera uko nyine so gira subscribe like na share maze vyose stories zose urusaku gose rugezweho ruri kuri trend ubisanga muri Isaac TV lock inene chapa ilale bye Wiz Design Mona Walda love they are shoe share
Isaac TV oh.